isiboniso ebesisandokwenza siye safumanisa okanye siye siyabala ukuba zingaphi na indlela abantu abahlanu abangahlala kuzo kwizitulo ezingaphi ezintathu. Ngamanye amagama, i-permutations zabantu abangaphi abayihlanu kwintoni kwizithuba ezithathu. Besinesitulo sokuqala esesibini nesesithathu. Sathi kwesesiqala abantu kwisitulo sokuqala abantu abangahlala bahlanu ze kwisitulo sesibini omnye seyihleli kwisitulo sokuqala ngoku bane abanohlala kwisitulo sesibini sathu bathathu abanohlala phi kwisitulo sesithathu saze ke ngoku sathi ngenxa yento yoba ibalulekile indlela aba bantu bahlala ngazo okanye ibalulekile i-order sizophinda-phinda la manani wethu sizathi u-5 umphinda-phinde ngo-4 ufo umphinda-phinde ngabani, loo nto iphinda-phinde ngabani ngo-3 ngenxa yento oba siyijongile okanye siyayinonophela indlela oba ngubani ohleli kwesiphi na isitulo. Sathi ke ngoku u-5 permutation 3 uyalingana nabani no-5 umphinda-phinde ngo-4 umphinda-phinde ngo-3 uphinda-phinde ngo-2 uphinda-phinde ngabani ngo-1 yonke loo nto wahlulahlule ngabani ngo-2 ophinda-phinde ngabani ngo-1. Laa nto ipha phezulu ke siyayibona uba ngu-5 factorial ze ke ngoku yena u-2 ophindaphinde u-1 siyambona uba ngubani ngu-2 factorial. Lo 2 ke siye samfumana kanjani? Lo 2 sizamjonga uba uzalana kanjani no-5 no-3. Siyambona ukumana ngaba siye sathabatha u-3 ku-5 sishiyeka nabani no-2. Ithi ke loo nto sizawuzawuba no-5 factorial owahlulahlule ngabani ngu-5 uthabathe u-3 u-2 factorial uphume kanjalo ke libani la 2 factorial wethu. Siyambona ukuba ngumahluko phakathi kwabani kuka-5 kunye nabani kunye no-3. Ngoku ke siye sasebenzisa le ndlela ukwazi indlela apho abantu abahlanu bangahlala kuzo bangahlala ephi ezitulweni ezithathu. Ngamanye amagama i-ways in which intoni abantu n omele intoni abantu okanye izinto zingathini zingahlala kwizithuba ezingubani ezingu-k. Ithi ke loo nto ngesiNgesi permutations n permutation k. Sathi ke xa sesiyidwelisa le nto siyibhala ngoko-n sizawuthi n factorial uthi n minus k all over bani factorial n minus k factorial. Sithe kaloku siyathemba andinikubhidisanga apha kaloku siyambona ukuba la n factorial usuke phi. Into esiyenzileyo ke thina sithathe amanani okuqala kabani ka-k. Kulona umzekelo siye sathatha awaphi amanani lana mathathu kabani ka-k ze ke ngoku yiyo loo nto ubana ngaba ufuna indlela elula apho khona uzothi xa uyilibele le formula usebenzise le nto uba uthathe amanani akuqala ka-k. Thina sisathatha u-4 xebe u-5 no-4 nabani no-3 kodwa ungayisebenzisa ke le formula xa uphi xa usekuvavanyo ngenxa ufuna ukonga intoni ixesha. Ngoku ke ngoku andithi besithethe ngabantu abahlanu sithithi abantu bethu ngu-A, B, C, D, E ngabo aba bazohlala kwezi situlo ngoku besenza i-permutations. Ngoku siye sathi siyijongile indlela uba ngubani ohlele kwesiphi isitulo. Sathi singano-A, B, C okanye singano-A, C, B okanye abantu bethu bangahlala ngendlela yoba ibe ngu-B, A, C, B, A, C okanye abantu bethu bangahlala ngendlela engu-B, C, A. Bangahlala ngendlela engubani? B, C, A. Kulapho ke besithini besibala i-permutations siyijongile indlela apho abantu abahleli ngayo okanye ngubani ohleli kwesiphi isitulo. Siye saphinda-phinda ke ukubala apha ngoba besifuna ukwazi sithi ayifani into ka-A, B, C nekabani naka-A, C, B. Siye saphinda ke ukubala yiyo le nto intoni izi-permutations. Kwi-permutations i-order okanye indlela abantu abahleli ngayo itheni ibalulekile. Ngoku ke sizothetha ngantoni nge-combinations. Ii-combinations zona akubalulekanga ukuba i-order injani qha into esifuna ukuyazi into yokuba mangaphi na amaqembu okanye ii-groups esinozifumana phi ezinohlala kwezi zitulo. Ii-groups zabantu abathathu ezinohlala kwezi zitulo zethu zingaphi zintathu. Into esiyenzayo ke kwi-combinations asijonganga ukuba ngubani ohleli kwesiphi isitulo. Sizokwenza loo nto ke ngoku. Xa sele siqhubeka phambili uzobona into yokuba yintoni umahluko phakathi kantoni kwe-permutations kunye nantoni ne-combinations. Uyabona ke phaa phezulu siye saphinda-phinda u-5 ngo-4. Nangabani nango-3 ngenxa yento bangaba besithe 5 factorial. Siyayibona laa nto siza siyasebenzisa la formula le yethu ithi all over n minus k factorial. Ngoku ke sizathi xa sigqithela ngoku sifuna ukwazi mangaphi na amaqembu esinothi siwafumane ahlale phi kwezi zitulo. Into esizawuyenza ke sizobona ukuba sizokohlulahlula nabani la n minus k factorial ngantoni ngee-permutations zethu okanye ngala maqembu ethu. Into yabona khange sigqibe ubhala apha bekufana uba sinayo negroup engu-CAB kunye nengubani nengu-CBA. Masithembe kuba asikubhidisi kodwa siyabona ke ngoku sinazo zonke intoni ii-permutations okanye indlela abantu abangahlala kuzo kwezi zitulo zintathu zingaphi zii-6 1 2 3 4 5 6 zii-6 zizonke. Apha ke besitheni besiyijongile i-order. Ngoku ke siyabona ukuba into esizoyenza sizokuhlahlula intoni le permutation yethu ngabani ngu-3 factorial ukuze sifumane intoni i-combination. Ngoba kaloku i-combination sithe sifuna ukwazi ukuba mangaphi amaqela okanye ii-groups esinozikhupha phi kwezintoni kwezi permutations zethu. Kuthiwa ke ngesiNgesi ii-combinations zii-subsets zantoni esinozifumana phi kwi-permutations ngamaqela okanye ngamanani okanye zii-sets esinozifumana phi ngaphakathi kwi-combination xa bekwi-permutation yethu. Sithilo ke sathi singenamaqela amangaphi apha. Yabona sinamaqela ayi-6 into ethetha ukuthi ngu-3 factorial. U-3 factorial kaloku ngubani ngu-6. Ngoku sizotsho siyokohlula sawuthatha lo 3 factorial siyokohlulahlula ngaye phi pha kula formula yethu. Kaloku besithe apha kwi-permutations siye sajonga ukuba indlela abantu abahlanu abangahlala kuyo kwizitulo ezingaphi ezintathu. Sathi siyijongile ukuba ngubani ohleli kwintoni kwisitulo esithile, nto leyo iye yasibangela uba sithini sibale siphindaphinde okanye si-double count ngamanye amagama. Ngoku ke kodwa xa sinabangafuna uba singaphindaphinde ukubala sizothatha lo 3 factorial sihambe siyokohlula ngaye phi phaa kweza permutations zethu ukuze sifumane intoni ii-combinations. Siyabona bekunganyanzelekanga sibe no-ABC siphinde sibe nabani sibe no-ACB. Yiyo ke loo nto sizothi u-5 combination 3 5 combination 3 lo lento ibhale kanje mele loo nto lasi umele intoni 5 combination 3 ngamanye amagama ungathi 5 choose 3 kwizinto ezintlanu uchuze okanye ukhethe into ezingaphi ezintathu okanye ukhethe intoni amaqembu amathathu. Iphuma njani loo nto? Funeke uthi 5 permutation 3 umahlulahlule ngabani bese sixelele ke ukuba sizokohlulahlula ngantoni ngeza permutations zethu apho ungahoyanga khona i-order. Xa ungahoyanga i-order uba nabani? Uba no-3 factorial. Ngoku ke ngoku siyayibona u-5 permutation 3 umahlule ngabani ngo-5 xa bengo-3 factorial usinika u-5 combination 3. Xa sesiqhubekeka ke ngoku nale nto siyayibona ukubana ngaba iyafana uba usebenzisa o-n uzothi n combination r kwizinto eziyi-n ukhethe intoni amaqembu amangaphi angu-r utsho ushiyeke uthi loo nto izolingana nabani no-n kwizinto ezi-n permutation r wohlulahlule ngabani ngo-r factorial. wahlulahlule ngabani ngo-R factorial. Siyayithemba ke le nto uba uyayibona iyangqamana nalaa nto besiyibhale ngaphanga phezulu ibiyona ibino-5 combination 3 kodwa ngoku sisebenzisa nje o-R nabani noonto no-N u-N xebe u-R ke uyafana nalaa K kodwa ungazikhethela uba ufuna usebenzisa ephi. Le nto ke siyayibona ukuba izolingana nabani n permutation 3 uyafana noba ngu-n factorial over n minus r factorial uphinde wahlulahlu ngabani ngo-r factorial kalola r factorial uzimele phaa emazantsi. Loo nto ke ithi uzoba nabani uzoba no-n combination r is equal to n combination r yenye indlela ke le yobhala intoni i-combination sithi xa siyibiza ke binomial expansion kodwa ke asizuthetha ngayo phi apha kodwa ikwayindlela yobhala ntoni i-combination zethu. Sithi ke xa sesiyibhala ngendlela yesiqhelo sithi n permutation wahlulahlule ngo-r permutation xebe n factorial wahlulahlule ngo-r factorial minus xe ma uphindaphinde ngo-n minus r factorial uphindaphinde ngo-n minus r factorial sitsho sayifumana ke ngoku intoni i-formula yantoni ye-combinations. Kubalulekile ke uyinkqaye le-formula ukwenzela uzenzele umsebenzi olula phi kuvavanyo lakho. Siyambona lo n factorial over n minus r factorial yilaa formula besinayo ekuqaleni yantoni ye-permutations kodwa ke ngenxa yento yoba besiye sohlulahlula ngabani ngo-r factorial xa uhlulahlule r factorial iyafana uba uyaphindaphinda ngabani ngo-1 over r factorial. Siyibonile ke ukuba bekutheni zisohlulahlule ngala r factorial kungenxa yento yobana ngaba ngoku sithetha ngantoni ngee-combinations apho i-order okanye izinto indlela izinto ezime ngayo itheni ayibalulekanga. Yiyo ke le nto siye sohlulahlula ngabani ngo-r factorial ke ngoku ithi loo nto sizotsho sibe no-5 factorial uphinda all over 3 factorial umphindaphinde ngabani ngo-5 minus 3 factorial u-5 factorial ngubani ngu-5 umphindaphinde ngo-4 umphindaphinde ngo-3 umphindaphinde ngo-2 umphindaphinde ngo-1 yonke loo nto u-3 factorial siyamazi uba ngubani ngu-6 ze u-5 minus 2 factorial ngubani siyayazi uba u-2 factorial ngu-2 ophindaphinde ngabani ngo-1 ke ngoku uyabona sizoshiyeka nabani phaa emazantsi napha phezulu sino-2 ophindaphinde ngo-1 no-2 ophindaphinde ngo-1 nasemantla ngoku eza zinto zawuhlabana sitsho phaa phezulu shiyekenele ngubani ngo-5 ophindaphinde ngo-4 ophindaphinde ngo-3 yonke loo nto siyahlulahlule ngabani ngo-6 sitsho ke ngoku sibe nabani siyayibona apho isisakhona le nto ngoba ngoku siye sathini sisusa amanye okanye ezinye izinto apha ebengabalulekanga sibe nazo. Yiyo ke le nto sizokohlulahlula ngabani ngo-6 u-4 umphindaphinde ngo-3 kunika bani u-12 sishiyekele ngubani ngu-5 ophindaphinde ngo-12 wohlulahlule ngobani ngo-6 uzotsho ushiyeke nabani no-10 ithi ke loo nto u-5 combination 3 ngubani ngu-10 okanye alishumi intoni amaqembu onowakhetha phi apha xa unantoni unezithuba ez